ulali qina mtanami kusezokanya indelendela nyazi ulimele inhliziyo ayipholi cwela manxeba kodwa qinisela themba lulali qina mtanami kusezokanya indelendela nyazi ulimele inhliziyo ayipholi la manxeba kodwa qinisela ngoba sekuningi esindlula kuko ngoba sekukudela siphuma khona ngoba sekuningi esindlula kuko ngoba sekukudela siphuma khona
sizoqhubeka thina kuse kuyokhanya sizoqhubeka thina noma kunzima sizoqhubeka thina thina kuse kuyokhanya sizoqhubeka thina thina noma kunzima sizoqhubeka thina kuse sizoqhubeka thina noma kunzima
sezokanya indelendlela nyazi ulimele inhliziyo ayipholi cwela manxeba kodwa qinisela themba libulali qina mtanami kusezokanya indelendlela nyazi ulimele inhliziyo ayipholi cwela manxeba kodwa qinisela
sizoqhubeka thina.